Salo na leko, salo na nindo, tokara neno. Salo na leko, salo na nindo, tokara neno. Moko ber mitimo na de jodwa, nya jodongo linda umora. Mitimo na de jodwa, nya jodongo linda umora. Mochwiginga, molosigango, chunyo gombo mundi nyisa jaber. Mochwiginga, molosigango, chunyo gombo mundi nyisa jaber.
Ska, in
ma mabeyo ni pokonyo mago porojo ska itoma yom lera baby machunya bendi omora window mahero muti mamora ni nyati alego tindi be mora lera toto machunya Soma mi mamora jabe Wenge ni berna linda ya mama Toka kinyero jabe mane manega Bibi kakibonjo jabe to digi chunya Bibi nyalego lera linda ya mama oh. Kaniyo Linda lady nyaber bibi nani ya mama Mabeyo ni pokonyo wa mago porojo ska Linda lady nyaber baby nani nya mama Mabeyo ni pokonyo wa mago porojo ska
Lenis, what did you say?
Lecture.